grains produces beautifully balanced blended Sugoi whisky. Aquí William, wewe. Hata sijaisikia hii Kiingereza. Naona we hata uchatuandikia hii mambo ya drink responsibly. We umeandika tu hapo ni kuchipanga my friend. Gari inachua nyumbani. Naona hapa nimeandikwa enjoy responsibly ama ulambe lolo.